Into endizawuyenza kule vidiyo kuba ndiphinde ndisombulule le ngxaki ka-3 uphindaphinde ngo-500x to the power 3. So into endibangela uba khe ndiphinde ndiyenze le nto kuba kaloku ndiye ndajonga mhlawumbi ii-comments zenu kwividiyo bendiyenze kuqala ngenye indlela mhlawumbi enoyenza ngayo le nto. So ke ndizawukhawulezisa khe ndenze into ebesendiyenzile kulaa vidiyo idlulileyo. So uze ukhumbule ukuba besino-3 times 500. Ndizayenza ke yohluke kancinci kunale bendiyenzile ukuze ke ibonakale inomdla. So le nto ngu-3 times okanye 3 uphindaphinde nge-square root ka-500 uyiphindaphinde nge-square root sika-x to the power 3. And bendithe ke kaloku u-500 akayiyo i-perfect square. I-perfect square yinamba ke apho kungena amanye amanani. So u-500 iyafana no-500 umphindaphinde ngo-5. Okanye ke uyafana no-10 squared umphindaphinde ngo-5 kuba lo 10 squared uyafana nobani no-100. So singayibhala ke laa ndawo yokuqala ngoba ngu-3 umphindaphindwe nge-square root sika-10 to the power 2 loo nto uphindaphinde ngo-5 kula 10. So lonke ke le nto siyiphindaphinde ngo-x to the power 2 uphindaphindwe ngo-x. So iyafana ke laa nto no-x to the power 3. Into esizawuphinde siyenze ke apha sawubona uba u-3 to the power u-3 umphindaphinde ngo-square root sika-10 to the phindaphinde ngo-square root sika-5. Iyafana laa nto iphangaphezulu ngoba kaloku sithatha ezaa zinto sizohlule loo nto ke iphaa kwimithetho yantoni ye-exponents. So then siyiphindaphinde ngaliyena into engobani phindaphindwe nge-square root sika-2 phindaphindwe nge-square root sika-x. So uzukhumbule ke uba i-square root sika-10 squared ngu-10. Into ebendiyitshilo ke kuba i-principal root okanye i-square root sika-x squared izawuba i-absolute value ka-x kwenzela uba kuyenzeka u-x linani eli-negative ize ke loo nto ibe ngubani isinike inamba e-positive. So lena ke u-3 umphindaphinda ngo-10 zaba ngu-30 ze ke sifake i-absolute value yethu ka-x sibekeni sa square root sika-5 ephindaphindwe nge-square root sika-x. And bendithe ke le ndawo kuba zifana zonke so singakwazi ukubeka phantsi kwe-square root siyi-1 ibe ngubani ibe ngu-5x uba i-square root sika-5 usiphindaphinde square root sika-x iyafana noba ngu-5x ongaphantsi kwe-square root esinye. So loo nto ke isinika u-30 and uphindaphinde i-absolute value ka-x uphindaphinde nge-square root sika-5x. Yinto ke le besiyenzile ke kwividiyo yethu edlulileyo. Into ebalulekileyo ke apha uzocinga uba i-domain yethu kukuba apha ngaphantsi kwe-square root sibe nentoni sibe nenani eli-positive. So u-x wethu kuyafuneka uba abe ngaphezu okanye alingane nobani no-0 ukuze inani lethu phaa ngaphantsi lithini lingabi negative. So i-domain ibizwa ngoba i-domain ke loo nto i-domain yethu ke ngu-x yoba u-x makabe noba yephi inumber mabe noba yephi i-real number okanye inani apho liphezulu okanye lilingana nobani no-0. Uba xa ufaka inani phana elinjani eli-negative izophindaphinda la 500 zitsho ke sifumane inani e-negative phantsi kwe-square root kanti thina yile nto esingayifuniyo. That's why ke okanye yiloo nto ke sikhangela i-domain yethu uba ibe njani i-domain yethu isichazele ukuba amanani wethu mengapha mabe ngu-x ngamanani angaphezu kwabani ko-0 okanye alingana naye u-0. So ke ithetha ukutsho ke loo nto kona ungaqhubekeka nje ugqithe ke uyifunde mhlawumbi uyikhangele nto uyibuze nakutishala wakho uba yenzeka njani i-domain kuba kaloku kubalulekile uba njengomfundi uzinike ithuba loba ugqithele phambili wena nantsika. So if ke i-domain ka-x okanye le nto kena ukuze isinike inkcazelo evakalayo, kuyanyanzeleka ukuba u-x wethu abe ngaphezu ko-0 okanye alinga no-0. So ke ungayibhala ke ngoba ngu-30x square root ka-5x. Kodwa if ubusebenza mhlawumbi ngee-complex numbers, not ii-real numbers, loo nto ke ubungabangela ibingangeka uba uyibhale ngoba ngu-30 no-x ongaphakathi kwentoni kwe-absolute value. Kodwa nge-real numbers ungayibhala ngoba ngu-30x uphindaphinde ngo-square root sika-5x. Umahluko ke ulapho ke. Okay.